Ahe, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Namuntlha of course hi ta khayelela hungu leri nga ta tsakisa ti-fans ngopfu ta Ben Mayengani. Hikuva a ni yi delela ngopfu. Ya, no na chekela ka YouTube la about this news. Ni fanele kuma ku kuma munhu wun'we ntsena a nga endla ti-video leti. Ni fanele ku one nga ngheni na mina ko mahlalu ntsena a nga khavhara switori swa mapele na vutsotsi bya yena, as we can see ko ti-video timbeni vitani ku on va nghena na mina. Ya. So of course hi ta khe hi nghena ka page ra Giyani View, as we can see hi le ndzeni ka rona hi le ku scrolleni la David hi clarify swin'wana ka swi vona. Ya, hi fike hi vona va fika va tsala i poste leyi nga fika tsala ku a teka retraction kwalano a va susa mhaka yo mapelo o suwiwa, hikuva ni ka poste yo sungula as we can see de va fika ku kombisa ku mapelo o suwiwa swa ku rito ra khoretela a fike ri tirhisiwini mani kumayana. Mara loko ho ni languta kahle hungu leri a hi languteni le hansihansi le ka line number 2 va fika ku kombisa ku a va nga ku nyiketa opportunity mapelo yo a tisa xitori xa yena la ka page ra vona mani kumayana. So sweswo swi vula ndzeni ku hungu leri ku ta ku ri ntiyiso swa ku vona Giyani View vo tsandzeka ku va va tsala kahle ka post yo sungula loko a va tsale kusuhi. A ni nga yiri yona yi tshama yi loser case swa ku for the first time ever sweswi ha swi tiva ku case yi lose-ini ku ha boso la misaveni i lose-ini case. Ya, so as we can see there hi ti 14 ta October na fika hi vona Giyani View va fika va tsala that article. Yeah, and then va fika va tsala ku mapele found guilty of breach of business agreement. Hey, la ta vuya xilungu xa ku lexi nga laha xi bug lani ta zama my best. Ya, loko va ku found guilty of breach of business agreement swa ku a ku na ku twanana ko karhi loko a ku sunguriwini ka business ro karhi. So mapele i fika a nga landzeleli swin'wana swa leswi a va twanane swona na munhu loyi a ri ka business na yena. And then va tsala ku by thandi mathebula yena nga tsala xitori lexi. Ya, and then va fika va tsala ku controversial businessman. Controversial vo vula ku i munhu loyi vanhu vo ka va nga twanani ku ngopfu na yena loko a kha a endla swilo. Leswi ni nga swi vula ngopfu in relation to Ben Mayengani fans ku a va kumani ngopfu na yena ku a ni mise ri ma swi tiva ku is under Ben Mayengani and stuff like that. Even then va tlhela va tsala ku and Xitsonga ri own musician ni va vula ku hayi hi ndlela yin'wana va ri mapele i artist leyi nga duma swinene ya Xitsonga vito ra yena ra mampela ku nga mahlori miyelani Lennon loyi a nga na 41 years loyi a tiveka ngopfu hi vito ra mapele. U voniwe nandzu wo va a breach contract tanihileswi ni nga zama ku hlamusela ku swa ku i tlule yin'wana ya milawu or swikoweto sweswi a va twanane swona na waloyi a ri ka business na yena. Ya, and then va tlhela va tsala ku ku ya hi xiboho xa khoto lexi xi nga xa ti-21 ta September 2022 nkowankowa magistrate yi bohe leswaku loyi responded Lennon ku nga mapele a hakela mali ya 124,000 rand plus interest. Musma swi tiviri i bohiwini ku i fika a hakela mali liya. I think swi very important ku swilo leswi hi swi langute kahle i fika a yi hakela mali liya swaku i fika u ha to yi hakela mali liya mayikumanya. Ya, and then va tlhela va kombisa ku khoto yi tlhela yi teka xiboho xa leswaku investment agreement leyi yi ri kona between yena mapele na vukosi emangani loyi nga na 25 years yi herisiwa hi nkarhi wolowo loko va ku immediate effect va swa ku hi nkarhi wolowo swa ku nkarhi wolowo swa ku ti 21 ta September va ku leswi ta endzhaka loko Lennon swi endle mayingani 79,000 ya swi ta endzhaka loko mapele a tirhise deception a tirhise vuxisi a tirhise vuxisi ku va a tekela mangani la 79,000 rand ka business ri a ri investile ya ra kwale ka mapele chicken farm. So hi swo sweswo leswi nga ndleka. So hungu leri ntiyiso I'm sure because na loko ni langutisa ka post leyi nga fika yi tala hi tlhela hi fika hi vona fika ku kombisa ku a va ri ku threatenwini la obvious a va threatene hi mapele va fika susa ena post leyi. So post leyi a yi susiwanga ya ha ri kona leswi maybe va nga ta susa va ta susa leswi swa yena swa mhaka yo suwa hi ku hi fika hi vona le henhla va kombisa ku the word suku mapele a nga pfumelela na ro. Oh, before I forget, I'm getting a Xitsonga music promotion. I'm going to show one. Yeah, okay, I've been fast. Yeah, so I think I posted the same post as Lianga Giyani View, of course. It's the same thing. And if you can link a link, it's the same thing. However, when something is fashion, it's a matter of fun. Get around in the all comments. If you want to know the producer, and I forgot to know me, I didn't call it a Malia producer. So, son of the producer, who the producer that the China mapped. Or the producer of mapele, of course. So loko kombisini ku sona na yena a nga hakeriwanga sweswi ti kombela ku na kun'wanya leyi Hayi a swi tikombi ngaku swa ku i tsotsi a ka ha ndzi zika wena ku tikomba ka nchumu because u ngu ri kona loko ku ra mingeza subscribe a ni ta kuma mi teka subscribe a ka la mali ya producer
ni ku vana vabava va le ku xaniseke i vana vabava va le ku xaniseke va Israyele va le ku xaniseke i vana vabava va le ku xaniseke i vana vabava va le ku xaniseke.